Welcome to Srisha Kids Zone. Let's learn two number of 1 to 50. 1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10 11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
46 47 48 49 50. Thanks for watching. Like, comment and subscribe the channel.